Twende Bujulu, Bujulu wabotesha, Ndaonka nkaone Jesu nkakale utamani. Twende Bujulu, Bujulu wabotesha, Ndaonka nkaone Jesu nkakale utamani. Lwendo lwa Bujulu, lwalo lwa lampa. Bantu banji, bale. Angeli bala ima, gulumbai ya mwangi, ijindijonse, igujulugu wota. Angeli bala ima, gulumbai ya mwangi, ijindijonse. Lwendo lwa Bujulu, lwalo lwa lampa. Bantu banji, balemba. Lwendo lwa Bujulu, lwalo lwa Bujulu wabotesha, twende Bujulu, Bujulu wabotesha, Bujulu wabotesha, twende Bujulu. Bujulu wabotesha, Bujulu wabotesha.